Nti wani yɛ yeast ɛna sugar mede milk kakra bɛgum baa wobɛtumi ayɛ sunsua nkwa nso anom da nti mede milk kakra gum ɛna mede nsuo nso afra no sɛ wode aseɛ nti mede me ɛsam no ɛna ɔyɛ kakra na nkyene sɛ wode aseɛ na maafete me ɛsam no kamakama wahom nti medeo no ayɛ red nti mekata so aseɛ hɔ no bɛyɛ 30 minutes bi ɛna apɛgya no nti ɛbrɛ asɛ sɛ meba bɛtwitwa so wahom aha nti sei a nti mede fork no bɛwowom Oh, now oh yes, you know. So now I saw. Oh, why you now person with the tumor? That the other two questions, ah, wait. What to bear 2 minutes be? Now I saw done no. What done no? So I now was I go here back where you hold them. Do you say no? I already. Until I'm ready back, I can also be able to. Hey, oh, bad boy, my man, him now brown, but any she taste name here, so what you see, and to be repeated the same process, go for himself, baby, and to say, I ready, and to the accounts, and the best shame freeze, I'm not that. Many a ham and person me work it, I'm a chevy brain, and so on, and once my queen, I'm dimmy sauce, and I yes, and I'm dimmy cheese, I pet so. Who pets all this sausage, then, finding in a goose, so what you see. Me do we be as I share video, message or subscribe, no I like, no I share link, no so I'm.